njenge chief priest galitaisha. Irresponsibility yakhe ngelixesha kubantu bakwaJuda ibibukamakushela abantu bakaThixo uThixo. Enyusa amadini abantu abanyusela kuThixo. Ibingumntu oma phakathi kwabantu noThixo. Nangona ebeyindoda enkulu nje kodwa ebenazo iimfanazo. Uthi uHelixeka ethetha ngaye uthe bengolile engemenzi wobuqhophololo, engumntu ohlala ekhangela into angamenzi into abazuze ekwasisonde sityeni isityebi esibufumene izinto ngobuqhinga. Uziswa kumntu onjalo uYesu ngale mini yanamhlanje. Uziswa kuYesu namhlanje botshele wangathi sizandle ngoba umntu aziswa enkundleni ebotshelelwe ngumntondlongondlongo othi naxa bemjonga babona into yokokuba uzawoyisa namapolisa amzisileyo. Kodwa uYesu namhlanje uziswa kwimeko enjani? Ufika amongameli impheleni ikhabhinethi. Uthi umntu othethayo okanye uthi uMateyu phaya kule vesi kwisahluko samashumi amabini anesithandathu phaya kule vesi yesithathu uthi ibingaqali ukuhlangana apha nekhabhinethi, ibikokwesibini lapha nekhabhinethi. Ibilapha ngaphambili izawuzamiyele kenqe lokuba ingambamba njani uYesu. Kodwa xa ndijonga njengomntu ohlonitshiweyo uKhayafa akhange ndimlindele into yokokuba angaba khona kumayele kenqe enziwayo ukubamba abantu. Namhlanje silapha kule nkundla kwakhona. Namhlanje into esibeke kule nkundla mongameli kukuzophumelelisa iploti eyayicungulwe kule ndawo. Ndajonga inature yetyala esibisizo kulo. Ndathi xa ndijonga ndabona into yoba yonke isetaphe lapha yeli tyala namhlanje i-unfair. Okwesibini iset. Okokuqala nje ixesheni ezawuqoqwa ngalo ityala kusebusuku nanjanje ityala zange ndelive liqoqwe ebusuku. Iiprocedure zento yokuba ityala lizawuhamba njani azikhwa.
Okay. Okay.
The power of silence.